Molo wamkelekile. Njengoba sesikwazi ukuwaphinda-phinda amanani a-negative, into efuneka siyicinge into ba siwohlulisana njani. Apha ke siza kubona into ba silandela umthetho ofanayo. Xa amanani onke ma-positive kuzophuma impendulo e-positive. Xa sinayo enye e-negative enye e-positive kuzophuma impendulo e-negative. Xa amanani onke a-negative kuzophuma impendulo e-positive. Mna ke bendizawuthi umane uyimisa le video uzame le mizekelo ubone uba ufumana impendulo efanayo nale yam. U-8 divided by negative 2. U-8 umohlula kangakanani u-2. Umohlula kane kayi-4. Elinye inani apha li-negative, loo nto ithetha uba impendulo yethu lizoba negative. 8 divided by negative 2 ku negative 4. Negative 16 umohlula kangakanani u-4. Uba u-16 lo ebe positive, besizofumana bani, besizofumana u-4 o positive. Njengokuba elinye inani apha li-negative, impendulo yethu izoba ntoni? Negative. Elinye li-negative, elinye li-positive inani apha. Masiqhube. Negative 30 divided by negative 5. U-negative 30 umohlula kangakanani u-negative 5. Uba besino 30 divided by 5, besizofumana u-6 o-positive. I-negative, xa si-divide nenye i-negative, i-negative signs ziyacimana. Impendulo ke izohlala i-positive, kuba o-negative babini apha. Njengokuba besitshilo, umthetho apha, xa sithetha nge-signs, uyafana nalo we-multiplication. 18, umohlula kangakanani u-2. I-negative sign ayibonakali nangonwele apha. Loo nto ke ithetha uba impendulo izoba positive. U-18 umohlula kangakanani u-2, umohlula kayi-9. Masiqhubeni ke siye kule landelayo. Apha ke siyayibona into yoba ayifani ngqo le nto nale nto esigqiba uyenza. Sizowenza izinto ezininzi kancinci apha. Siqala no-negative 7 times 3 phezulu. Lo mxhaphazo lo uthetha uthi times siyaphinda-phinda. Lo mxhaphazo lo usetyenziswa gqitha kwi-algebra kuba abantu abafuni kucingwe ukuba u-times lo ngu-x kuba u-x nayo usetyenziswa kakhulu kwi-algebra. Ke into esizoyenza into yokuthatha le nto xa siyasombululeka phezulu siyohlulisane no-negative 1 lo osezantsi. Negative 7 times 3 ke ngubani? Ngokulandela umthetho we-multiplication. Sinelinye inani eli-negative nelinye ke eli-positive. Masiqaleni ke no-positive 7 times 3. 7 times 3 ngubani? Ngu-21. Njengoba kukho elinye inani eli-negative, ngu-negative 21 over lwa negative 1. Negative 21 over 1, negative xa siyohlulisa nelinye inani eli-negative kuphuma impendulo e-positive. O-minus o-negative apha bayacimana kuphume impendulo e-positive. Ke kuyacaca uba xa sine-positive siyohlulisana nelinye inani eli-negative impendulo i-negative. Negative xa siyohlulisana nelinye inani eli-positive impendulo negative. Negative divided nelinye inani eli-negative impendulo i-positive. U-positive xa simohlulisana nomnye u-positive impendulo ngu-positive. Masithi ke siqhubeni apha siye kule eyokugqibela. Apha sibona uba mathathu amanani esiwaphinda-phindayo. Ngoku sibona sisuka ngapha ngasekhohlo siya ngasekunene. Masiqaleni ngo-negative 2 times negative 7. Amanani apha onke ma-negative. Ke loo nto ithetha uthini? Umthetho. Negative times negative positive. 2 times 7 ngu-14. Times ke lo negative ogqibela negative 1. U-14 o-positive times omnye u-negative. U-14 simphinda-phinda no-negative 1. Impendulo ke ngu-negative 14. Kuba u-14 times 1. U-14, u-1 u-negative, loo nto yenza uba u-14 abe negative. Besizawuthini ke uba mna benzawuthi u-0 divided by negative 5 ngubani? U-0 noba simdivide nabani, impendulo izohlala ingu-0. Ayitshintshi loo nto, ihlala injalo noba simohlulise nantoni. Masiguqwe le nto sithi minus 5 divided by 0. U-minus 5 umohlula kangakanani u-0? Asiyazi loo nto. Ungandixelela wena? Ndinethemba uba awunondixelela, nam andinokuxelela. Ayichaneki le nto. Ke into esiyitshoyo ke kule ndawo yempendulo sithi undefined, kuba asiyazi, ayichaneki. Kuyalandela ke ukuba 0 divided by 0 ngu-undefined naye, kuba akekho umntu onosichazela uba yintoni le nto le, ayichaneki.